neza mina maza wampinga iri jambo ryawe niryo ryakubereje umutima ubu byasaga n'ibirangiye ukuboko kwawe kwaremereye imigambi y'ababi uburiza mina maza wampinga iri jambo ryawe niryo ryakubereje umutima ubu byasaga n'ibirangiye
Ebenezer warakoze
sinzigera niba gidi neza yawe mana